at least kwa dakika mbili aonyeshe jambo. Tafadhali MC. Maria G Mtimbange.
Na Maria Mtimbange.
Maria G Mtimbange. Wako vipande
Maria. Wow. Ah. Mama yake anasema mwanangu wao. Wow. Maria, uko tayari? Uko tayari? Are you ready?
Naomba watoto wote wanafunzi na watuketi